Focus.
Brother.
Leo, join the Kunoma.
Brother, October 1st. Tumpatie magenge, those status are genge, sawa. Wagenge wape. Alafu tumpatie pia, maboshi. Naka watermelon.
Cheki, Nairobi, ule mgenge sika kama ule mnana wa kitambi na kabla.
Tell me,